Nā, tērā, tētahi Pakehi hangarau Māori e āwhina ana I ngā iwi taketake o te raki o Amerika. Nā, te tarahiti o Waipareira, te Pakehi Whānau Tahi. Ā, kua waitohu whakaitanga rātou ko Arctic Information Technology no Alaska. Kia whakamahi ngā iwi taketake o te raki o Amerika I te hōtaka Navigator. Kia heipū rawai ngā kōrero me ngā raraunga hauora katoa mō o rātou uri ki te wāhi kotahi. Nei rā, a Te Okiwa McLean.
He pūnaha rangahau hou ki te whakamana I ngā whānau iwi taketake.
It gives them the opportunity to take charge and grow and develop at their own pace and in the way they feel comfortable.
Kua hua he waikanae tangai wānga I a whānau tahi me Arctic IT I te raki o Alaska. Ki te tūhono I ngā ratonga papori a whānau ki ngā tari taunaha pūtea, ki te para anō I tētahi huarahi whakamua mō te anamata o ngā whānau.
Health, education, social, housing, if they come together on our platform, everybody can work together more cohesively, more collaboratively to support the whānau.
Me te whakapono nui koe nei tonu te rongo a pai mō ngā whānau Māori.
You know how whānau are, they come and get help and then they're told to go over there and then over there, they get lost. They get lost in the system.
Ko te āwhero nui kia takatū ake ngā whānau taketake ki te whakaara I tōna anō whare.
I think everybody wants to be self-sufficient. I think they want to be able to take charge of their own lives. I think they want some initial support, but then all they need is just that little bit of push and then they're on their way. That's what whānau ora is all about. That's what our system is all about, is about giving them the tools and then letting them run with the tools and developing their own resiliency and developing their own opportunities.
He kaupapa e whae anui tia ana e ngā iwi taketake I te raki o Alaska me te hua nui o tēnei kaupapa anō hoki. E ke ana te kōrero he whānau tahi, he ngā kautapatahi. Te Okiwa McLean, te Karere.